akaipa shirwa
Boss shirwa pamalenga Maria Ngandidaro here Eh Uri kupi baby
Maria chisikana chakana Chatuva, embezi no dura, pamwe ningakunda Maria. Wakasi kwa shine pepa, especially kana wakeza, unocheka kenga kungereza, baby kana uchimotela. Uyo, 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 uyo.
Raúl